Machiegni kendo. Charles Owino Likowa mano othul oko kaka spika mar od bura ma Migori kod MCS odiochieng' manyoro owacho ni chenro ni notim ataro mar chik kendo pod oparo okang' mobiro kawo. George Juma notwak kod Likowa kendo miwa lipodno.
Tich mar Owino Likowa mar medo dhi nyime kaka bedo spika mar od bura ma Migori bang' MCS thule oko odiochieng' manyoro koro nitie rapim ma bende duoko mare dhi bedo e kinde ma ndalo abiriyo ka ochakore odiochieng' manyoro. MCS ma Migori ne omi Owino Likowa ndalo abiro mno koro chwal ywak mare bang' thule oko kaka spika margi. Likowa wacho ni oparo kang' ma odhi kawe kinde ma ndalo abiriyo ma MCS ma Migori koro miye mondo chwal ywak mare e od burano.
Pod a contemplate, pod arito paro, atugo gi pacha. Pacha biro miya gima biro timo machiegni kapok okinde ndalo abiriyo.
E seche ma pod oparo kang' ma odhi kawo, Likowa wacho ni ne ogole oko e lemono mar spika ka okuluwe kod chik mag od burano.
Office to jogo biro loko office kono ni biro namla mingi pesa ma pok giyudo since December. Ka explain gi ni pesa mimiye uti ng'e ni an ok achiw kase sign kodhi kosechiwe to dhi ka COB ema kele pok ni waseoro to pok ubiro. Petition na nonengo be ni miyo clerk kaito clerk ore House Business Committee kaito ikete order paper. Mano no okotimore.
Okwed weche mane owach kod MCA ni ne ogole nikech ok oti makare kod omenda mar od burano kendo ok osebedo ka otayo od burano e yono makare.
To ka koket pesa ya budget koro jo budget gi mang'e kaka otiyo kode an dang'e nade speaker ding'e nade oka follow every budgeted votes I don't follow oka ng'iga oka ntija be mar ng'e.
Thulo oko Likowa okelo paro mopogore opogore ka hukum oganda e kaunti ma Migori.
Speaker golo speaker Migori ka ok en maendeleo mora mora en mana kitamuri ni MCA contract tigoli kata ko kechulo masanguenya mag kaunti tigoli pero in kidwa ni ti tichule MCA maendeleo erigo in chule MCA ok Migori.
Atkopo ni mago e allegations mano ket kum speaker ni speaker mane tamo development biro ne jopiny kogole to wan waneno kaka jopiny ni onge shida mora mora.
Moko mjidak e kaunti ma Migori wacho ni gombo margi eni maino ma MCS tiyo godo thulo oko spika bende makoro nego bed maino magitiyo godo e chwalo dongruok ne oganda.
Koro bagwa wan kaka jopiny ni kiny ka kiny assembly to effort magigo godo koko assembly ni ok wawach ni impeachment rach kopo ni gimoro timore marach but wadwaro ni effort magikete assembly seche magi impeach ng'ato ni. Gikete effort ni bende e kelonwa development wan kaka jopiny mondo mi chieng' moro be ka ilando counties mokao namba achiel in terms of development to wayude ka Migori e namba achiel.
In assembly giketo mana kar lweny made gini ginyaketonwa kar tich ma jopiny yudo maendeleo gino ne ber.
Jopiny bende wacho ni gombo margi en ni kwe obedi od burani ma Migori ka gimedo ni ok gimor ni kinde ka kinde od burani ma Migori osebedo mano mantie kod ywaruok.
Compare kata mana Migochwa kaendi gi counties mamoko iyudo ka Migori kaendi koko osebedo mang'eny sana koro ok wang'eyo ni to en mana ena ena personal interests moko ema bedo koso giwuoyo kata gitimo gigegigi in accordingly or in accordance with the law.
Wan wadwa ni kata KMCA dwa ng'atgi giketi ok ni omigi spika kaya malo gin ema giyier ng'atgi maginyatiyogo.
Bang' thulo oko Likowa MCS ma Migori ne oyiero jalup spika mar od burano Matthews Chacha kaka spika ma Kojolo ka koro sani giwacho ni igeno neno lokruok e od burano. George Juma, Ramogi TV, Migori.
Nyako Ramogi, e chenro maro mar ng'e gwengewa kawuono warango gweng' ma Obuolo mayudore e kaunti ma Kisumo. Nyinge ni nochakore nade to jopiny wacho sigande e yo machalo nade? Milcent Adhiambo.